Hello guys, thanks for stopping by my channel.
Kule video sizobe sibheka ukuthi yini ongayilindela kusukela mhla zingama kubili isine kuya zingama kubili isishiyagalolunye kunhlangulana ochungechungeni lwedrama oyikhonzile enesihloko esithi Umkhokha The Curse. Ngicela ungakhohlwa ukubhalisela isiteshi sami futhi uhlale nami kuze kube sekupheleni kwevidiyo. Ngiyabonga. Umsombuluko wamashumi amabili nane Juni amashumi amabili nane. Isiqephu samashumi ayisishiyagalombili nanye. Khetha impilo. Umabusi uthola ukuxhumana emandleni aphezulu. Abakwagumede abahlalisekile ngenxa yomuzwa ongajwayelekile. Kuphelile ngozisebenzele. Ulwesibili zingamashumi amabili nanhlanu Juni amashumi amabili nane. Isiqephu samashumi ayisishiyagalombili nambili. Incwadi evela kwangomuso. Usiphamandla ufunda ngokuchophelela okuqukethwe ezincwadini zikaMabusi bese kuvela isivunguvungu semizwa. Umndeni wakwaMthembu ujikiswe izincwadi zikaMabusi zangomuso. Ulwesithathu zingamashumi amabili nesithupha Juni amashumi amabili nane. Isiqephu samashumi ayisishiyagalombili nantathu. Isifiso sokuvelela esiyingozi. Usiphamandla ubonga ukuvikela kukaMthembu umndeni wakhe. Ukuhaha nezifiso zikaNdlovu kuyakhula. Untombi ukuClaude isishiyagalolunye ngemva kwesithembiso sikazisebenzele. Ulwesine wamashumi amabili nesikhombisa Juni amashumi amabili nane. Isiqephu samashumi ayisishiyagalombili nane. Hawu mzalwane. Iyasukuma inyanga yakwaMabusi ilethe ukwaneliseka. Ubugovu bukaNdlovu abunamkhawulo. Uzisebenzele uyaqhubeka nokuqoma indlovukazi yakhe yasesheba. Ulwesihlanu lwamashumi amabili nesishiyagalombili Juni amashumi amabili nane. Isiqephu samashumi ayisishiyagalombili nanhlanu. Sawubona mamkhululi. Isipho sikaMabusi siyabungazwa futhi siphakamisa isimo sikaZamcolo. Usibahle ugcoba ingcebo entsha kayise ebusweni kontanga. Ukhokha kakhulu untombi ngokuthandana nomuntu othanda izikhathi ezimbili. Ngaphambi kokuthi uhambe, sicela uthande, wabelane, ubeke amazwana futhi ubhalise. Ngiyabonga.